Kiziga cy'umutama w'imyaka 70 cyatowe mu gatondo ko ku munsi w'Imana uheze mu gacimbiri kajage ku mutumba gakana uri muri zone Kirundo rirare ni mu ntara ya Kirundo nyene uwo yagandaguwe ngo yoba yagirizwa uburozi abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko ingendo yo kwihanira hipfiye kuranduranwa n'imizi kuko hariho abashobora kurenganywa n'inkuru tubaza Danny Claire iratwumva.
Ku munsi wa gatandatu niho umutama ngenda ngowe w'imyaka 70 wo mu gacimbiri kajage yari yagiye muri zone Mukegwa. Amakuru dukuraho mu gakana amenyesha ko igisho ryabaye iryo umwe mu masoko ya RP ya ku mutumba gakana aravyigana.
Hari ku munsi wa gatandatu uwo munsi akandagogwa yari yagiye muri zone Mukegwa aje rero ntiyashitse muhira. Nina mugakana twasaba ubutungane ko bwoko akora amatohoza uko n'igitanga bamatemagoje akigumije impande yiwe ahatowe kinsika.
Isoko rya RP yaho mugakana rimenyesha kandi ko uwo mutama ngenda ngowe yatowe ikiziga ku munsi w'Imana mu gatondo bivugwa ko yoba yiketswe kuba ari umurozi.
Mutama ngenda ngowe yakandagowe atemagoje mu gitanga yoba baramuhoye bivugwa ko yoba yari umurozi. Nakwewa yari umurozi bagiye kumubona ikiziga mu gitondo ku munsi w'Imana babona ko bwicanyi bwabaye ndanse ibintu byo kwihanira birarenze urugero bantu bazaza kumarana hagenda umwumwe.
Abanyagihugu bo ku mutumba gakana mu ntara ya Kirundo basaba abajejwe ubutungane gukora amatohoza uwagirizwa n'icaha agahanwa hakurikije amategeko.
Danny Claire iratwumva urakenuye tubandanirize mu yavugwa mu by'agateka kazi na muntu mwari mwejeje kuvyumva ndabica ku mayange ugufata abantu banyuruze iruhande yuko ariho nyango by'agateka kazi na muntu biteze iceyi igihugu cy'u Burundi. Ibyo bivugwa n'ishyirahamwe Focode nyuma y'iminsi irenga itatu umumenyesha makuru Sandra Muhoza ahagaritswe n'abakozi b'iperereza mu ntara ya Ngozi ajyanwa gupfungirwa ahantu gushika n'ubu umuryango wiwe utaramenya. Iryo shyirahamwe riharanira iyubahirizwa by'agateka kazina muntu risaba abaranira agateka kazina muntu harimo na cane cane mu gihugu igihugu se NIDH gukurikiranira hafi ibyo umumenyesha makuru ntagirirwe nabi. Kuri kibagoro diano ni yunge ko n'umunyamabanga ashinzwe bikogwa mu ishyirahamwe Focode.
Ishyirahamwe Focode rirateye ivyatsi byivuye inyuma ifatwa n'ugwarengero y'umumenyesha makuru Sandra Muhoza. Uno munsi rero umuryango uri mu gwa budasanzwe ufise ubwoba yuko Sandra ahari ashobora kuba yaragiwe nabi kwa ina tugituma kumbe iperereza ridashobora kwemera ko bamubona canke bakibaza yuko hoba hari ivyo bariko barafuguta bashaka gukorera indeba ishushe Sandra Muhoza ngo bamwemeze ivyo yemanga ku nguvu nkuko babikekuriye umumenyesha makuru Florian Irangabiye. Twavye rero ibi bintu byo gufata abantu mbere kenshi kenshi ugasanga baranyurujwe bamwe barabuzwa irengero umwanya muto abandi barabuzwa irengero burundu n'ibintu byatizo gutuma leta y'u Burundi ifatwa mu minwe. Ibi bintu byateye ubwoba kandi nateka bitera igihugu ni nacyo gituma twashaka gutera akamo Perezida Evariste Ndayishimiye kuko niwe urwego rw'iperereza niwe guhamuka ko rutwarirwa mu biro iwe yuko yokora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwa Sandra Muhoza ntihagire ikintu na kimwe buba ko Sandra Muhoza atosiyahira ngo asinzikarizwe ubuzima kandi yuko mu maguru masha bobwira umuryango wiwe ahatumbereye umuryango wiwe ukaja kumuraba hanyuma mbere akanaronswa n'abashingwamanza tukamenyesha kandi yuko ibintu byose boshobora kumwagiriza mu gihe atamushikwa na manza bari kumwe yuko atakiyo na kimwe biba bisiguye imbere y'ubutungane imbere y'intahe. Nico gituma twongera tugatera akamu cane twivuye inyuma umugwi w'agatera kazina muntu CNDH yuko nayo mu maguru masha yoshikiraho na Sandra Muhoza afungiwe mbere bagaheza bagahumuriza umuryango bakatubwira n'amakungu bakatubwira yuko Sandra Muhoza ari afunzwe bikurikije amategeko. Mu kurangiza na kukamu nyine twotera abahari agatera kazina muntu aba umurundi babo ku isi yose yuko bogarukira ibintu bogarukira ingendo kugira ngo ibintu bihagarare mu Burundi kuko vyabaye ndanse hanyuma tukarangiza twihanganisha Sandra Muhoza ahari hose twongera twihanganisha umuryango wiwe tunabemera yuko mu ishyirahamwe Focode tubana dukurikiranira hagufi ikibazo ciwe.
umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ubicishije ku gikoresho cyawo CVR ugiye kunyaga amatongo abantu wishimikije ububasha budasanzwe mu gihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR uherutse guhabwa ibyo bishikirizwa no uharanira agateka kazi na muntu yize ibijyanye n'amategeko Janvier Bigirimana akaba bivuze inyuma yaho hatorewe integuro y'itegeko rigenga umugwi CVR rivuga ko ingingo zizofatwa n'uwo mugwi ari ntabanduka kandi ko atanyungururizo rizohaba umushingwa manza Janvier Bigirimana
ibwirizwa ryara yiritowe rivuga yuko umugwi CVR ushobora guca imanza zikaba burundu atamuntu yunguruje nuvuga yuko ari bwirizwa rije gusongera isibe ni bwirizwa rihunyanga ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi dufise uno munsi ni byirizwa rije guhonyanga amasezerano y'Arusha rije gukandamiza abarundi biboneka yuko umugambwe CNDD-FDD ubikishije ku gikoresho cabo citwa CVE uno munsi bagiye kunyaga amatongo bagiye kwaka amatitre de propriété abantu hari n'ingingo y'akamara amazi aho bavuga yuko ngo CVE ishobora kuzosaba inama nshinga amateka ngo igafuta impapuro ndangatongo ibyo bita titre de propriété kaba ari kunyaga abantu kaba ari guhonyanga ibwirizwa shingiro tutibagiye kandi ingingo ihambaye cyane yo mu ibwirizwa shingiro ni ingingo y'210 ivuga neza yuko mu gihugu cyose sentare nizo zica imanza ku izina ry'abarundi bose iyo ngingo iratomoye ku buryo atarundi rwego rwa politike rwa rwego rwo kurondera ukuri no kwinywanisha abarundi kuko si sentare nta rundi rwego na rumwe mu gihugu atari sentare rufise uburenganzira bwo guca imanza ikintu cyonyine n'abategetsi bari bashoboye nk'uko bari bigeze kubigira nuko bashobora gushinga sentare idasanzwe iza yiyongera ku zihari mugabo urundi rwego rwose ubwo rwego ntirufise uburenganzira bwo guca imanza ruciye imanza aho nyanzwe ubwirizwa shingiro
uwo yari umushingwa manza Janvier Bigirimana iyo muriko murakurikirana ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turuhuke gatoya duce tubananya n'amakuru twabateguriye
nagira nsabe imbonera kuri mutegeza kwiteza imbere muri byose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe byo kurwana pana defile yonye eri yaracari yaracahema nanye ndacahema tubaforme tubize leti dufashe
mbe murabyibuka umwazi ingene aho aravuga ngo turiko ngo tubigisha gisoda ahubwo tugira tukibigishe rero umuhanuzi Nehemiya igihe ariko arubaka Imana yamubwiye ati abasi bariho wubake ugavye umwe wese yubaka ajazikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu cyarateye imbere
kazindukiye muri zone Maramba aho bita muri Kabere umwe wese batora akagunira akaca bamuhereza kaba karimwo umupanga mbonye bavuga ati twabatumyeko kugira ngo tubahe ibikoresho ibikurikira muzabwirwa n'ababarongoye rero kugeza turarindiriye amategeko baduha ivyo bikoresho kuvuga imipanga baduhahe icyo dutegereza kuyikoresha cyane cyane abari ku mipaka
kuri uyu wa kabiri umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakiriye umufaransa Hubert Haddad aserukira Burundi muri Israel ariko uwo mugwiza atunga yitwa Hubert Haddad akaba yarapfunzwe mu Bufaransa azira ibiturire by'amamiliyoni y'amadolari Emile Nibasumba
rumwe mu manza za vuba Hubert Haddad aheruka kuvugwamo n'ugwabereye muri sentare y'iyungururizo yo mu izinga rya Tahiti giye gukira igihugu cy'u Bufaransa ubwo rubanza rukaba rwabaye mu kiringo cy'iminsi ibiri ku matariki ya 28 na 29 y'ukwezi kwa kabiri muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi bibiri na 2024 kubwira ikinyamakuru Tahiti Info Hubert Haddad yagirijwe gutanga igiturire kugira ngo ushyire hamwe giwe gitwa 2H rironka amasoko biciye mu masezerano yasinyaniye n'irindi shyira hamwe gitwa SEP naho uburanira Hubert Haddad yasiguye ko atavyemezo bihari kuvyo yagirizwa umushikiriza manza yasabiye Hubert Haddad umunyororo w'imyaka 4 nkuko sentare yibanze yari yaruciye akabuzwa no kurongora amashyira hamwe y'ubudandaji mu kiringo cy'imyaka 5 ubwo rubanza ruzosomwa itariki 16 z'ukwezi kwa 5 umugwiza atunga w'umufaransa Hubert Haddad aravugwa kandi no mu rubanza ruheruka kuvyugwa na sentare y'Ipari. Iyo sentare iruta izindi mu Bufaransa yerekanye ko atambo nimwe yo tumugo rubanza hari haheze hafi imyaka itatu gubitswe rutabandanya kuburanishwa. Sentare y'Ipari yavuze ko imvo z'uko gwari gwataye igihe zari zatanzwe na sentare yo mu izinga rya Tahiti atafatiro zari zifise muri urwo rubanza. Naho uwo mugwiza tunga wo mu Faransa yitwa Hubert Haddad yagirizwa gutanga igiturire cy'imiliyoni 2 z'amadolari kugira ngo ishyirahamwe ryo gutuma tumana ko ryitwa OTP rigiranira amasezerano n'ishyirahamwe giwe mu kiringo cy'imyaka 12. Hubert Haddad amaze gufungwa akarenga rimwe yagirizwa ubunyonyezi mu kuva mu mvuto akarinda gutanga ingwati. Hubert Haddad rero avugwa muri izo manza z'ubunyonyezi niwe muserukizi w'icyubahiro consul honoraire w'u Burundi mu gihugu cya Israel. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yamwakiriye kubiriwe kuri uwa kabiri ari kumwe n'uwitwa Nitesh Gupta. Ku rubuga rwa X rw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu handitse ko bavuganye ibijyanye no gutsimbata zimigenderanire hamwe no kuzana imitahe mu Burundi.
Kubona leta yijeje abarimyi kubagurira umwimbu w'ibigori ku giciro ciza ikanatako ikababuza kwikenura mu kubigurisha ku badandaza basanzwe ngo nta nyungu n'imwe babironsemwo kiretse ko bariko barabihomberamwo. Ivyo bishikirizwa n'abarimyi baganiriye na radio RPA aho bamenyesha ko umwizero w'uko bagiye gutuburura umukanda wahindutse umubabaro kuko haguhamagarwa ngo baronswe amahera yabo ahubwo babahamagaye ngo batore ibigori byabo kuko atamahera hari. Bagasaba leta ko barekera uburenganzira ku mwimbo wabo gutyo bakitungira imiryango ubona ko ubu atayandi mahitamo bafise kiretse guhombesha. Dutegeye mpi bamwe muri abo barimye
nime made kusanya rya jambo abantu bose batakivanga mu kuri abaturi ariko tyatwatangaje kuva ku munsi wa gatatu kwigenda ubunyenye n'uyo bihetse batyatanga amafaranga n'ababiguye abacu batanga amatangazo ngo abantu bose bashanye ibigori batagutura ibigori byabo n'amahera hari kandi bimwe tyatungwe no kunonka.
Kera sinabu twavuye mu gahunze none mushitangane nka wawundi twemera twubaha iyo mvugije bagaca barepfuguza n'ubu onye tacafise mukanda munda bamwe bashoboka babanguka bavyemeshe hasi baje kubitora.
Urumva twebwe nta kuntu twokwifata twifata gute se inzira ni ya yindi bukene bwabo ntacyo twungutse ahubwo twababaye mu mutwe no mu mitima kuko twari twumvise ko tugira tukiri inzara hama tukaba turi na ya yindi ugatuta badutse na bya bigori twagira ngo tuzokurisha twaca igiciro cya leta tugiye kubikura tubijyane mu bene gihugu adaba tugurisha igihumbi igihumbi nyine nuko utanaronka no wikugurisha.
Urumva n'ibintu nari napanze nakora ntibyaba igikorwa mugano ugira amahigwe isoko ikaboneka tukabishora nka tugurisha nonsha ndangurisha ikintu nonsha tukurangura niko ndahomba cyane rwose nari numva ko biri mu nzu agomba nkwe ntazankigikoze ne munzu muzo cyane maze no sala ko tugure umwe mu wacu tukiye mu ngamo bintu twatagaza
iyo dusaba rero ni rekere burenganzira bwa imwe cyo kurima ya umuntu ari mutuntu aturima yaguranye ari nashobora ndashaka kugira umwe mugambi acha gukoresha ari magakeke nkari na ibindi bigori tumwe abenshi barimo abakoteje nyine ko ratoboye amaboko imugonga baba ibigori bigumye mu mazu umva tu ejo tatyo kwitwa n'inzara twasaba leta yadukoreye cyane niko turi mu mirima bagashinga igiciro kibeye dushoye ko amafaranga yacu yoda asohoka mbere na mbere kugira ngo natwe tubone uko dusubira kurima urabona agafumbire kubu karagoye karazimbye ibintu byose byarafashe ibeye nimba rero dushoye amafaranga agacagumiyo ntanyaruke tubako turahomba cyane.
Tumusaba ko n'ukuri nimba ishize ikintu mu ntoki cyica bene igihugu kubera abantu bashoboye bakenye ni gishiri mu ngiro bice ku mugaragaro nuko bari batanze igiciro ngo tugurishe ibigori ku gihumbi n'amajanindwi hama tukaba tubize n'icatanu bari kurekura bene igihugu abadandaza babandi bakagura ibigori twahora tugurisha kandi igiciro gikwiye tukikenura umuntu yawe uraga itunga kugura inka mu bigori none uno munsi arabuze n'impunzi ibintu bimuburiye.
Nta gihe cyari giheze umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yaheruka guha iminsi ine gusa ikigo anajesa itegeko ryo kuriha abo barimyi bashoreye ibigori muri ico kigo ikiringo caheze ku munsi wa gatanu w'indwi iheze abo barimyi bataronse ako gahembo. Mwari mwavyumvise navyo nyene mu ncamake kuri wa 16 ndamukiza amakungu yahimbaje umunsi wahariwe kurwanya ubucakara ku bana bato mu Burundi. Naho ibikorwa by'ubucakara bitakimeze nko mu myaka ya kera cyane abana bato barakoreshwa ibikorwa bidahwanye n'imyaka bafise. Umwe mu baharanira agateka k'abana mu Burundi haratubwira bimwe mu bikorwa bivuna abana bari munsi y'imyaka 18 bakoreshwa hamwe n'ingaruka bigira ku buzima bwabo.
Uyu munsi ni musitatanke kwijanye n'agateka ku mwana haherereye hose ariko nagenda bwe kisha kina ho kwa watu ba watakara wanwa jimu kahisi changu mwiki uleo hala tuundi watakara wibasante au makarido hamu burundi watu tuwana yu kwa ya hawa na wali musimia kachumi ni munani ya jikwesh kwa mwiki kogwa kita huye ni nyaka ya hawa na chana chana vipanyo nungu kene uli mwanyaki huku nili indi makarido hali hawa na wali jikwesh uli kogwa jokora mwumabuye imo vitagusta mabuye Hayaba na wakireme kurindu vilemele yezo kura muonyuba kushani hivi ingi nukufuga haba na wakijakwe nekumusenyi na mabuye Hayaba na uvonaba koreshwa mungo na koreshwa na wazee wa sabandi wana Mazu kubuganu kasanga wakilime ya kilimusi ya chumi nili vikaji upamu unaraga chumi vihugu wakanda humo vipagara kukura kuchukunde uzimu Haruna sabandi wana hayaba koreshwa mwikubwa hiliko kwa zama restoran amusangu mgana ili kwa lakoro musi yote hagera kumugoro wa hiyo ja kujama umana waka chamu gako ateguri izo wa zoko leshejo haruhole yonu mundi boku gaba ananago usanga wa koreshwa mwikogwa vijanyi nukufasha na chane chane mwikogwa vijanyi nukudanda za nukaruga sana umana ili kwa atendeza amagi karanga chane nilindu umana hiyo ujeku ishuri Chamwa na hoyo ugeye kugareza kondo na kato za kiyo. Awana lelinga ukaminyeshi kwela awana wakula nabi, awana wakula tamu zero, hama awana. Nhaki mekinini mwika doza watera mwitera mbele kwa nyo wango, sumanyo kuja kuhishuri. Kini ya chwa izo mbujo ose wakula nhaki inga ruka ahalindi chani hali. Na ho wabagifise umuweogifise awasoda wakui gwanila. Bo awana kenshi wa shiki kwa ninguara. Haruna wapapa wakasanga wana baapini wala wali kini nashunu kwa wana ligiri kukwa wivali mea wakagona hodo zwa shugui ni wajia wana mchawono wakachwa hindi kwa wana umi wala wala wakachwa hiza inzogazi kaze iliyayu na mutuwe nivindi
nukiri ngao honyene hukene inzara hamwe nukuba honawi nivyo bituma abana chane chane babi igeme batu mutuwe wakishora mwikogwa avire mere ye ndese harimo nukushura shura kuruno mwusu wikene kerezo ya chumina gata natunda mukiza wahariwe kurugwanya ugukore shangawa ja abana habavye ibumu ikambi imhunzi anduta mugihugu kibanyi cha Tanzania wamenyesha ko batakigira ayo bacirana ayo bamira mugukwiri kilana indero ya abana babo ujunu Mwumbu wabijayi mwumbu ikambi imhunzi ya nduta ya ganiri na radio FPA.
Kwa hivuzima awana wabalimu para rengeku. Musantuni wana hawa ukukwiga mashuri nari. Hawa uudzima mgamisi usi kutameze neza. Hawa kufungu kwa hawa kutuwa ambara. Miwati wa shura kukubono hundi mnana afisi hivira kutufuwa ufate ambara nukurato. Hundi na wani karagenda na maguru. Nagira nagasha ambara, nagira ninki. Mulavono uudzima mgonu hundi eka umuna soka umutegi na ho. Ari hude kumurondelera uwo mwana to nta shuri burimo barengerwa n'ibibazo bafite mu buzima bwa minsi yose barimo niyo mpamvu bidakunda ko bashobora gusohoka ngo kuguma mu buzima babayemo niyo mpamvu ababyeyi atacyo bashobora kubabuza cyangwa kubabwira ngo baheze babemerere mbese n'ababyeyi ntiba n'abasezera abana bagenda kunini kubera bazi yuko ababyeyi bahaza babo nta muntu n'umwe anabyumvira muri abo harimo umwana w'umukobwa yari akiri muto cyane yari afite imyaka nk'akarorero yari afite imyaka cumi n'ine yavuye inyuma y'intambwe afite imbaye agiye kubaza muri yuweni bamurungika ngo nanjye muri yarasi avuye muri yarasi naho bakayamurungisha kwa polisi Avuye kwa polisi bamurungitse muri mutwe kwa makazi bamurungitse kwa makazi bamubariye bati icyo gukora ni uguhunguka umwana nk'uyu ndetse n'isi bahejeje bakamusanga yuko ari nk'isugi gihaga buri umuntu rero nta muntu n'umwe aheza ngo agufashe ubuhoho naho hitwa kare abantu ngo bahora badakwitura muri UN ugiye kuvuga ikintu na kimwe bababwira yuko ari uguhunguka akayindi nisi nini wagifuse ihari atarugongo nivyo UN birikidakoramo nabo batanzaniya nini nta wundi muntu aba ariko barabikoramo babwira yuko ari guhunguka bose nta ufasha n'ubutoye nta n'umuntu n'umushobora kubavugira hari ngaha.
Abana bakoresha ibikorwa bitabereye baribonekeza no mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda. Bamwe mu babyeyi bo muri iyo kambi barungika abana babo gusabiriza mu bigwati bisa n'ibyifise bigaca bibabwiramwo guheba ishure kandi ari ryo bari bazeye kuronkeramwo kazoza keza. Kurikira umwe mu mpunzi zo muri iyo kambi ya Nakivale akurikiranira hafi uko abo bana babayeho.
Hano mu ikambi ya Nakivale birateye agahinda, birababaje cyane kubera ko hari abavyeyi benshi bafasha abana nk'abacakara kubera ko abana bategerezwa kuba bari ku mashuri bariko bariga nk'abandi bana. Mugo usanga abana b'imyaka iri hagati y'itanu na cumi n'ibiri aribo bayirwa bayebera mu mihana y'abantu bagenda barasabiriza, ugasanga umwana amara umunsi wose agenda arasaba. Ivyo rero bizotuma abana bigira ingeso mbi no muri kazoza kacu bimarira, kandi abategerezwa kubarera aribo babasunitse mu izo ngeso mbi nyene. Abo bana baragaragara mu mavirage, amavirage asa n'ayifise abo bita muri Somali, muri Ethiopi, New Congo, Gashojwa, ABC, baragaragara cyane cyane abo bita Sangano, New Sangano, Kigali, kandi bitera vyongera kubera ko yamaze kuba nk'ingeso yo gufata abana babo bakabagira nk'ibidandazwa. Abo bana twabagirije akabavuga ko bava bita ku kibati, abo ku kibati naka bari hano kuza kubashikira inkombe nshasha ziba zikironka vyangombwa canke abandi nabo batararonka vyangombwa. Rero twasaba abarongozi b'inkambi, abajejwe ikambi, kugira ngo bagire ico bakoze biyamirize iyo ngeso binagaragaye abavyeyi baba barakingirije abo bana kugira ngo babajane mw'izo ngeso zo gusegerereza abahanywe bakurikirana n'amategeko, kubera ko ivyo mu bisanzwe birahanwa n'amategeko ni ugutubahiriza agateka k'umwana kandi no kwicana kazoza ko.
Nagira nsabe imbonera kure mutegereza kwiteza imbere muri vyose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe vyo kurwana pana defile yonye eri yaracari yaracahema nanye ndacahema tubaforome tubize leta dufashe.
Mbe muravyibuka umwazi ingene aho ravuga ngo turiko turigisha gisoda ahubwo tugira tukirigishe rero. Umuhanuzi Nehemiya igihe ariko arubaka Imana yamubwiye ati abasi bariho wubake ugazwe, umwe wese yubaka ajanjikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu carateye imbere.
Kazindukiye muri zone Maramvya aho bita muri Sobere, umwe wese batora akagunira bakaca bamuhereza kaba karimwo umupanga. Munyuma bati twabatumyeko kugira ngo tubahe ibikoresho ibikurikira muzobwirwa n'ababarongoye. Rero kugeza ubu turarindiriye amategeko baduha ivyo bikoresho, kuvuga imipanga baduhaye.
Mu gisata c'ibidukikije leta y'u Burundi irakwiye gutangaza mu maguru masha ko yugarijwe n'ikiza c'imyuzurira bitewe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika cyo kimwe n'ay'uruzi Rusizi. Byashikirijwe na Gabriel Rufyiri, umukuru w'ishyirahamwe igishinze kurwanya abajya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta Oricome, hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri nyuma y'urugendo yari ahejeje kugira mu bibanza byatewe n'amazi. Gabriel Rufyiri havuga ko leta imaze kugira ivyo izoheza ikiyambaza makungu kugira afashe muri bino bihe, anasanga vyihutirwa ko abanyagihugu bari mu bice bibangamiwe bimugwa. Gabriel Rufyiri arongora ishirahamwe Oricome.
Leta nitangaze ko ari kiza kugira ngo barondere abayifasha bayifashe, ego n'ibyari byishoboye mbwa n'ibyo dashoboye. Hanyuma kandi cyane cyane yumviriza abahinga, hari abahinga bafize mabitsi yibumvirize kugira ngo ibi bintu bihagarare. Twebwe ntidukeneye gusubira kumva leta ngo yagize inama shikiranganje icyo zitagishizimwe. Nibakire ikibazo bagishire mu bibazo by'inkora mutima. Nababwiye igihe amashuri yatewe, ibitaro bigategwa, amashengera gategwa, abantu bakaba bamaze gupfa kubera ibikoko byaravuye muri Tanganyika birava no muri Rusizi ubugira mu mihana y'abantu biriko birajya abantu. None mwe mwumva abantu bamaze gupfa, mwumva basigaye hasigaye iki? Dutera kamu nk'akabandi bamaze iminsi batera abahinga n'abandi. Leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha, ifata ingingo ku kijyanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu. Mwese mwabibonye mu Gatumba abantu baracaba mwajya amazi. abantu baracaba ahantu heshi kuburyo bashobora gutegwa n'ingwara ibyo rero nibyo tubona tubona yuko leta ikuye kuva mu byo kuvuga ngo iri kwiringinga nifata ingingo kuko niyibona kure gusumbya abantu murabona nibyo ahano amashuri barimutse mugabo mwabonye yuko mugatumba hari abantu mashure abana baca kwiga mwabonye ngene hameza hajya hano ibi bintu rero twe tuvuga tuti leta ni kuri gishoboka mu maguru mashasha igira inama mushikiranganje yihariye kino kibazo mugabe mbere ko bagira inama babanze bagende kuri terre nuko twabigize bagende barabe ibintu ngene biko biragenda abana mu mazi bo bumengo n'umunyenga ntibabona ibibazo bariko bagira ama toilette yarabomagurisha mwabibonye mwese kwebwe ahandi twovuga uruhombo abantu bariko baragira mu bijyanye n'abantu bamaze gutakaza ama hoteli menshi yarugaye mwabibonye
tujye mu by'imibano igitoro kirabandanya kuba umuzi w'ibuye mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura inzego z'umutekano zisani zashikiriwe kuko ubunazo nyene zijuragirika mu kukironka iryo kena gigitoro rero rikaba riheza rigatuma ibiciro byo kwiyunguruza biduga ku rugero runini aho hamwe bimaze kwigwiza na gatatu idonido na Elvis niyo mwongere
kuva hatangura kuvugwa ikena gigitoro nta n'imwe vyaye bwashye ngo dukorere ku rwego rw'igipolisi kuko rwari rusanzwe rwari panze ku buryo rwihagira aho nimeshereza igitoro aho naho ni kuri station iraho bita kwa Sioni ariko mu mpera zino zitwaraye dusozereye hari byatangaje abanyagihugu bo muri karitsiye k'inama neza na neza ku ibarabara rya 20 kuri station top 7 imiduga y'igipolisi yari yakubise harazima iniganira igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu n'abanyagihugu uyasanzwe agendesha imiduga yunguruza abantu n'ibintu yari ari ku murongo arigana uko babyakiriye
Njaje kwa gatanda kishira wa mungu Ikashubu kwa uga mazoto Angeliro hasi hata kumuisha Iji gipolisi Ndiambe tuvoni mwagisa gipolisi Gitonze kumastasyo Gijo kumuisha Hame na wando wa sandu Kila kutende gipolisi Tukile yose stasyo yao Na wana cho afisi Mwagaja huzgulishi Nila kutuwa uzini shukua kwa jakuwe sato gilango Tulitahu ukotu iwonu
Mbenga yomakingi haba nyegi hugo Nili wafisi shingiro urabzuko kurubugi winu pifashe Kuri magendo igitoro cyari iraye kandi abakidandaza ntibigera bakomwa ingaruka zikaba ziheza zikagaruka ku banyagihugu basanzwe banugarijwe n'ubukene butagira izina uyu munyagihugu yaganiriye na RPA asanzwe yunguruza abantu akoresheje itagisi arigana uko byifashe muri kino gihe
uko tubivuze niko tutwakiriye basaba rero kuva mu gisagara cya Bujumbura ujya mu Carama twahishe inota ya 30 kubera ko iri cyose twahize 15 hari uva muri Ville ujya mu Carama wari 10,000 cyangwa 12,000 byagoranye rero yakabaje cyane ko tunasiba turaza imbare n'igihugu kandi nawe nyine akaba
muri kino gihe hasanzwe hari ubukene bwo gukora amakara bugata abanyagihugu basaba leta kubatezurira ikava mu majambo igashyira mu ngiro ivyo yabemereye muri nyakanga 2022 aho umukuru w'igihugu yamenyesha ko igitoro kitazosubira kubura kuko icyo gisata yamaze kucifatira mu minu
Elvisi niyo mwongere tuve mu gisagara cha Bujumbura tuje mu ntara ya Cankuzo aho ingaruka mbi ziva ku ikena gigitoro ari nyinshi na cane cane ku giciro cyo kwiyunguruza abanyagihugu muri iyo ntara ya Cankuzo bamenyesha ko igiciro cyo kwiyunguruza cagiye kiraduga hagati y'ibihumbi 5,000 hamwe hamwe ahandi naho hagati ya 3,000 ibitari ko birorohereza abakunda gufata ingendo Eric niyo nzima adushikane aho mu ntara ya Cankuzo
Ikibazo cy'ikena gigitoro kirushiza kuba kayobera abahinga mu ntara cyankuzo uretse ko muri kino gihe kuronka ingene biyunguruza bisigara kayobera abahinga ku banyagihugu muri iyo ntara n'ibiciro byo kwiyunguruza byaraduze ku buryo buteye ubwoba uyu munyagihugu avuga ko urugendo bahora bagira ku 19,000 uyu munsi rugeze ku 30,000 ibyo agiye biraduga no mu yindi mihingo igize iyo ntara
ko bituru kabisa byaragoye byagoye mu bwaratsinze cyane kuva Bujumbura gushika mu cyankuzo yahora ari 19,000 ubu nta zikizi imodoka zirakuye ironse mazuto kuva Bujumbura gushika mu Cankuzo mu 30,000 byari 19,000 uyiga Cankuzo byari 4,000 ubu 12,000 Cankuzo misiha byari 5,000 bitanu umu u ni chumi na bibiri chumi na bitanu nivara chango somo yinga yara yungi chumi umu u ni mirongi mirongi bili
ziongi ni bichiro vizoko umashini zogusi ya zikoreshi gitoro na zonyene ni vizasika inyuma na honye na banyagi ugo wavugako izo bichiro zigu ije na kabi ugira nije na yu wahora bariha
aho ikini natu tereke amamore amamore yara dachi wa duda chane kare dufate ikilo tu uteri munagise ubagi ya kuri mure kuri mirongo munani kukiro ubu ubagise la kuri jana ni tano urumba da duble urumba rero nidorose nidorose kabisa
mwikino giherero abanyagi ugo munara changuzo wavugako ubwanwa buzabwa rafusa umunwa kubera ikena gigitoro ni mugihe amasoko yacu muri iyo ntara yemeza ko iryo kena gigitoro ryatumye n'ibiciro ku bindi bidandazwa byiyongera ku rugero rukabije ugereranije no kuvyahora
mu kiganiro ubahuka cyo kuri uyu wa kabiri abatumire baza kugira icyo bavuze ku ijambo mukuru w'igihugu aherutse gushikiriza ahamagarira abanyagihugu babyipfuza guterera amatora y'umwaka wa 2025 mu gihe we nyene avuga ko uburyo bw'icyo gikorwa busanzwe buhari ikiganiro ubahuka tugishikirizwa na Emire Nibasumba.
Leta y'u Burundi iri kuritegurira amatora yo mu 2025 aho imaze gucisha integuro y'ibwirizwa rigenga amatora mu nama nshinga amateka ikemezwa hamwe no kugena umugwi w'igihugu uzobujejwa ayo matora ku bijyanye n'amafaranga azokoreshwa mu kuyatunganya. Kuri uwo wa gatanu mu ntara ya Gitega umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje ko uburyo bwo gutunganya ayo matora bwabonetse ariko anahamagarira abarundi bose bipfuza guterera kubikora uko bavyipfuza atagahato. Evariste Ndayishimiye yararamutse atanguza icyese inyigisho zijyanye n'ingendo izoranga abarundi mu matora yo mu 2025.
Madimisi ndonko ubutumwa bw'abambaza igihe bazotangurira guterera amatora nkumva kanyamuneza ko kubona k'abarundi bamaze gutegera icarico ukwishyira n'ukwizana mu gihugu cyabo. Amatora arategekanijwe mu mwaka uza azorenganizwa hakoresheje uburyo bw'igihugu nk'uko nyene na mwebwe abarundi muvyipfuza kandi kuri twebwe nta bwoba ikidakenye mu barundi n'uburyo bwo guterera amatora. Nico gituma mfashe kano kanya subire ndababwira yuko umurundi wese ashaka guterera amatora arabirekuriwe kandi arugururiwe mugabo ntimuvuge ngo nuko ngo twa twaherewe namba na gatoyi igikorwa cyose kije twese rutegerezwa kugiterera. Ni muri iyo ntumbero ubu uhazoterera umuntu wese kugushaka kwiwe aho bukera ababijejwe bazobaha inimero yaho muyashira.
Mbega kubwira abanyagihugu guterera amatora ku bushake bifise iyihe nsiguro ubwo buryo bwategerezwa kwegeranywa gute? Serge Ntirampebura yize ibijyanye n'ubutunzi asigura ko ari ubundi buryo bwo gutoza abanyagihugu ikori hadakurikijwe amategeko. Uwo muhinga mu by'ubutunzi akavuga ko iryo kori ryo mu kinywabi riza ryunyura ingeso y'ubusuma hamwe n'ibiturire mu gihugu.
Abanyagihugu babandanya bakwa amakori y'umurengera. Mbega ikori honyene twavuga ko ari iki? Ikori ni ivyo byose leta yegeranya ikuye mu banyagihugu kugira ngo bishire hamwe ishobore kuronka uburyo bwo kubatunganiriza, ishobore kuronka uburyo bwo gukora. Urumva rero yaba amahera, yaba ivyimburwa, yaba ibitungwa, yaba mbere n'ibikorwa leta ihamagarira abantu kuza gukora bigera rusangi, umuntu arashobora kubiharura nk'amakori. Ivyo tubona rero nuko ingeso y'ukwaka amakori y'umurengera yamaze kuba umugenzo mu Burundi. Kuko twovuga ko hariho ubwoko bw'amakori bubiri. Nibisanzwe ubundi ko leta yegeranye amakori n'amatagisi bikaba byisunga integuro y'itegeko rigenga amahera leta bizokoresha uwo mwaka. Ni ukuvuga ko yegeranya ibintu byose izokenera kabiharura mu mahera hama rero kabitwara mu n'amashingamateka. Inama nshingamateka vyemeza bikaba bivuga ati muraronse uruhusha rwo gutoza amahera angana uku akaba ariyo mahera tubona ko muzokenera kugira mukoreshe muri uwo mwaka. Ubundi rero kirazira kwegeranya ayandi mahera aciye mu bundi buryo cyangwa mu yindi nzira ari inyuma iyo nteguro y'itegeko yaciyemo n'amashinga mateka. kandi muri iyo ntumbero nico gituma hagenywe igisata kijejwe kwegeranya amakori mu Burundi kirazwi citwa OBR. OBR niyo yegeranya amakori n'amatagisi leta izokoresha mu bisata byose guhera mu ntwaro guhera ku mukuru w'igihugu gushika ku baje nama cyangwa bajya abahanuzi ba komine. Ingendo yadutse rero nuko ubona umengo abategetsi bose mu ntwaro bose babaye abatoza kori uhereye ku mukuru w'igihugu. Abahinga rero birabagora no kumenya ingene ayo makori yo ku ruhande yo kwitwa bagerageza kuvuga bati urumva ajya aye azwi aharurirwa ku meza urumva umushikiranganji wihiga cya leta niyakorera ko niyo bavuga bati twateguye ko hari hazova ya a bakayaharurira ku meza ayo yandi rero aharurirwa munsi yo meza niko ryo mukinyi wabi none ko dusanzwe tuzi ko najya makori aharurirwa ku meza bigoye kwashikiyaje mbega ya yandi yoyo mukinyi wabi wovuga ngo arashikiyaje namahera za gutunganiriza abanyagihugu canke namahera aja mu mifuko yabajya bayatoza. Urumva rero nta muntu ashobora kuvuga ngo ariko aragwanya n'igiturire atabanje kubaha inzira zagenywe kugira ngo zitoze amahera.
Umushingwamanza Gustave Niyonzima avuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu idahumuriza kuko naho yavuze ko atari ku gahato bizwi neza ko abanyagihugu bazogigwa kwitera bwoba kugira baterere. Wasanzwe aharanira gateka kazi na muntu akavuga ko narijya barundi bugarijwe n'ubukene umukuru w'igihugu atarakwiye kubabwira ngo baterere kandi avuga ko uburyo bw'ico gikogwa bwamaze kuboneka
mu bisanzwe mu gihugu icarico cose himirije gutegurwa amatora uburyo bujanye nayo matora burarondegwa hama bigaca mu mategeko n'amashinga mateka bakavyemeza bakavuga ati mu mwaka uza tuzokoresha amahera ya naya ati dukure ko make ashobora kuza kongerereza izindi fashanyo tworonka zivuye nko mu bumwe bwa Buraya mu mafondasi akomeye mu vyerekeye demokrasi abaza fondasyo Jimmy Carter n'ahandi hatandukanye. Rero muri ico gihe leta iragerageza guca itori tegeko za roi electorale bakavuga n'abandi bakandida bose ingene bigenda kugira bashobore kwitoza amafaranga asabwa ku muntu no mu kibanza agiye gutogwamwo yaba muco mukuru w'igihugu mu bashikenguza amateka mu bashinga amateka mu bahanuzwa jambo b'amakomine n'ibindi. Rero ubwo buryo kenshi iyo byashizwa habona bukaboneka nta munyagihugu yategerezwa guhamagarirwa guterera leta naho twumva mu minsi yahera umukuru w'igihugu yavuze ati uburyo bwarabonetse ariko uwari we wese atagaha batarashobora guterera. Rero iyo simvuga ihumuriza twihuje ubukene bugarije igihugu cy'u Burundi abantu badashobora no kuronka n'agahemba k'umushahara wabo ku kwezi uravye amahirwe n'ari karatagaciro kubera leta yumva yari yaronse ayo mafaranga tivyari bikenewe ko abanyagihugu bari mu bukene ntangere bashobora kuza kubwirwa ijambo nk'iryo ngo atagahato turabimenyereye mu Burundi wacu bavuguka ariko ejo kazubamya batanguye kugirwa kitera bwoba ku mugwiza tungu uwari wewe sati mbega wewe nturu murundi ntibikuraba kutaterera ugasanga bikozwe mu kinyegero. Rero ntivyari vyiza yuko avuga amajambo abiri umuntu yovuga ijambo rimwe kwa amafaranga ariho kandi atawe bahamagariye kuza guterera.
Mu mugambwe MSD bobo bashikiriza ko badashigikiye na gato ibijyanye nuko ayo matora ariko arategurwa. Umuvugizi uwo mugambwe Epitas Nshimirimana ariyamiriza yivuye inyuma ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu ngo kuko ariko arakora mu nkovu abarundi bugarijwe n'ingorane.
Kuri ico kibazo cerekeye ku mukuru w'igihugu aherutse kumenyesha ko uburyo bukwiye buhari ko mugabo hari abarundi besi bamaze kumusaba guterera amatora. Ibyo ni kinyoma cyambaye ubusa, ni kinyoma cyambaye ubusa uko mu makuru turiko turaronka hirya no hino mu gihugu imbonera kure abatwara CNDD-FDD abajezwe intwaro baratanguye guca ku ngo bategeka abanyagihugu guterera ayo matora. Birababaje kubona umukuru w'igihugu guhera sikira amabanga yo kurongora Burundi intwaro yiwe yaranzwe n'ububeshi gushika n'uyu munsi akaba atakintu na kimwe yigeze avuga ngo gishigwe mu ngiro canke yigeze avugisha ukuri mu bintu byose yagiye arashikiriza nimba yahamagawe nabo basangiri acavuga ngo abarundi birirwa baramusaba guterera amatora nimba bibwirwa nabasabyi bamusaba ubutonyi bamusaba gutona uno munsi acavuga ngo abarundi benshi birirwa baramusaba guterera amatora ibyo no gukindaga abarundi kandi no kubakora mu nkofu z'ibibazo bamaze igihe baterwa n'intwaro yiwe abarundi muri kino gihe bataronka igitoro ngo bikorere imirimo yabo bashore kudandaza bashore gutembera ubuzima bubandanye abarundi badafite amazi n'amatara abarundi batagira gasukari abarundi bishwe n'ubukene n'inzara abana babo baje ku mashuri ataco basize mu nda abarundi ibiciro biguma biduga kubera ifaranga ry'uburundi riguma ritagaciro uno munsi badashoboye batagishoboye kugura ibintu byankenerwa abo barundi barafite amafaranga basanzaza mu bintu bidakenewe ngo bari kubaterera amatora abarundi baramaze gutahura kwizi imvugo benizi ari imvugo zo kubakinda kandi ko ari imvugo zo kubasuzugura nico gituma aba bategetsi boshaka bo bihagarika kuko bamaze guhinyugwa n'abanyagihugu bababwira baravuga ko mu mitumba hagati ngo amazi ariko araduga abariko baraduza amazu n'aba bariko baragabangana aya mafaranga y'igihugu makeyi yirirwa araza nk'imfashanyo ayandi yirirwa aratangwa mu makori y'abanyagihugu yotegerejwe gufasha aba barundi ubwabo
muriko mukurikira ikiganiro ubahuka uno munsi ducija nino ibijyanye no guterera amafaranga azokoreshwa mu matora biheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubwa Serge Ntirampebura leta ntiyari ikwiye kwigenza nk'ubusabiriza mu gushaka kununuza abanyagihugu ibicishije mu makori y'urutavana ko uwo muhinga mu bijyanye n'ubutunzi akavuga ko nyabu na leta yari ikwiye kugabanya ayo makori igashira imbere neza yabirongoye
wundi mwihweza umuntu yovuga nuko mbega hajya iyo umuntu w'umutware y'umukuru asabye intererano abantu ategeka hajya bayamuhaye wovuga ko batanze babishaka canke wofata ko uwo mukuru aba yabakoze mu muvuko mbega hamwe umuntu w'umutware umukuru wawe agusavye intererano hama ntuyimuhe none mu nyuma wogenda ukamarira uti nashaka untunganirire iki wokubaha akabyabiro by'ukagenda ukadodora ukavuga ngo nje kugusaba ijambo nayo leta hamwe yoba yabonye ko amahera yateguye gutoza haje ibindi adakwiye yogenda gusaba izindi leta umuntu asaba uwo bangana amaboko atarehe ntaramukanye yogenda gusaba izindi leta yogenda gusaba amashyirahamwe mpuzamakungu ibihugu bitunze byiyemeje kudufasha leta yo gukomeza umugenderanire n'ibyo bihugu igashobora gusaba amahera yandi urumva rero abanyagihugu ntaho bandanya abasasaba amakoranga nuko hoye leta yorondera handi kura kandi ntizira gukoresha imvugo mbabarira amatwi ngo ni ukuyiterera ahubwo abyose n'amakori bogerageza bahagabanya amakori amaleta yose aza yamagerageza icyo yemerera abanyagihugu nuko azogerageza kugabanya amakori Repubulika ya mbere yarakuye ko ikori d'umutwe abarundi barayishimira Repubulika ya kabiri yarakuyeho ubugererwa ingingo ziba zifatwa ukabona ko baze kugirira neza abanyagihugu n'izi ntwaro rero zikurikira turindiriye ahubwo ko zogabanya amakori zigatezuriza abanyagihugu aho kuguma bavuga ngo ahubwo ngo bafite menshi ngo nabugende tuyabaka
Umuvugizi w'umugambwe MSD asozera ahamagarira abarundi bose kudasamazwa nayo matora y'inkina mico Epitas Nshimirimana avugira umugambwe MSD ahamagarira abarundi guharanira ahubwo ko hatunganywa amatora meza
nagoma monere hakanya ho gutera kamo abarundi bose ko batobandanya basamazwa nabo bategetsi bababwira izereke amatora taramatora ko barabonye ko base kwibwiriza singiro rihinduka mu mwaka w'2018 mugabo ko kitabujije kumugambwe CNDD-FDD n'abategetsi bawukomokako barihindura bakiyandikira ibyabo bagashiramo ibyo bashaka gushiramo ntibakwiye gusamazwa n'ibyo bita amatora atari amatora kuko barabonye ko mu mwaka w'2020 bahanye bakongera bakabakura ku butegetsi biciye mu matora mugabo amajwi yabo akibwa amajwi yabo ntaharugwe bakiyandikira bakongera bagatangaza n'ubundi bruyo yateguriwe muri permanence ya CNDD-FDD uyu munsi rero ntibakwiye kubandanya batakaza umwanya muri bene ivyo bintu barize baramenye nico gituma bakwiye kwitegurira kugwanira nyabu n'uburenganzira bw'uko hatunganywa amatora nyamatora amatora tandukanye n'izo nkinamico zimaze imyaka zitunganywa n'umugambo CNDD-FDD
ningaha duciye dusozerera iki